Athi ke uNadia Nakai usekulungele ukuqala ifamily no AKA ngoba usembonisile ukuthi uyindoda einakekelayo ifamily yayo, uyindoda ezozinakekela izingane zabo ngokuthi usembonile izinto azenzayo. Ayike webahlala umeke ngize nazindaba, ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nifollow, ngizoleke nginicobelela nje izindaba awumeke ngize nazo. Siphinde sibongeleke abanyana banyana ngokuthi bathe balithola lethuba balitholile. Siphinde futhi ke bahlali singakhohlwa ukuyochecka phela isifo sekhenza umdlavuza, singakhohlwa kuya kuyochecka lonto, kubalekile ngo noma isibeletho yebele uhambe uyochecka, kubalekile. Njebe sethe wayibeka ke uNadia Nakai ukuthi usekulungele ukuba ngomunye ozophatha ingane ka AKA ngoba umbonisile ukuthi uyindoda yangampela ezomelana nokuthi nakele izingane zayo. Yena usebonile ukuthi uyiselebrity kodwa ukulungela ukuthi angaba nabantwana abanakikele umndeni wakhe ungabi nankinga. Uthi ke engazonanaza athini eleke shona ngapha nangapha ngoba ubudlelwane babo babekile kusemfihlakalweni, bebufihlile kungekho in public for isikhathi eside, and futhi bebexoxa khona bengakabi ku-relationship. Wambona ukuthi umuntu onjani, so usekulungele manje ngoba sithi beqalile i-relationship usembonile vele okay kahle kahle umuntu alright, angakhona ukuthi enze umndeni naye ngoba akusizi ukuvele wenze umndeni nomuntu ongenayo i-care nomndeni wakhe ongenandaba futhi nabantwana. Kodwa yena uthi usembonile u-AK ukuthi umuntu onaso isandla ekunakekeleni abantwana. Athi ke ukiyana usemaze ubando AKA uthi usemaze for isikhathi esingangonyaka, akaze abe nento azoyibeka amabala ngaye athi mhlambe wenzeni. Uhlezi vele emthathela phezulu embeka endaweni yakhe, akaze amdisappoint, akaze amphoxa, bahlele be-right. So i-award winning rapper-ke le uNadia ukhulumileke ukuthi umbonile ukuthi umuntu onakekela abantwana, ubone ngokhairo ukuthi umuntu onesandla ebantwaneni. So usengakwazi ke ukuthi abe nomntwana naye or nabantwana naye. So ngiyacabangitha kekho vele ongayiyeka indoda efana no-AKA njeba uyasho ukuthi umbonile ukuthi umuntu onesandla ebantwaneni, so useready ke ukuthi abe nabantwana naye, wena uzoba nomntwana or nabantwana kodwa usembonisileke ukuthi umuntu onesandla ebantwaneni, uzobanakekela abantwana ngendlela e-right, angeke aze enzise kwamanye amadoda ukuthi mase nomntwana mhlambe abaleke or enzeni ngoba siyamazi isikhathi eside bendawonye. Aphinde kacizelele uNadia Nakai ukuthi uyathanda indlela ahlakaniphe ngayo u-AKA in izinto eziningi ahleze ezithola ku-online kuma-social media. Uya yena afuna ukuzifind out akuyena, uyafuna ukuyozwa kuyena ukuthi yena le iloyo nto injalo yini, ngoba u-Twitter uyaye ukubeke ngendlela erongo nawe ongaze vele uthathele phezulu izinto kanti azikho njalo. So uyena ustike ekuthenini uzwa kuyena ukuthi ngaloyonto ayizwile ufila kanjani, ambonthi uyayazi noma akayazi. Aphinde futhi acizelele ukuthi noma wengane yakhe uDJ Zinhle abana drama ba right, but i-social media ifuna ukwenza ngathi khona i-drama ekhona kanti ayikho. Ba right ba cool. Oh hey, ba cool ba right, akukho drama ekhona. Siyabonga ke makunja ukuthi akukho drama. Yenzani kanjalo nje bantakwethu, niqhubekele phambili. Uphindeke athike uphinde wa dropa ingoma yakhe ethi Not the Same. Le ngoma uyidrophe nini? Ngolwesihlanu olwedlule. Uthi kodwa isounda different. Uphinde futhi wasebenza nanama nenye upcoming artist yamapiano angafunanga ukuyiveza ukuthi eyubani. Uthi ke isound yakhona i-different, it's like for the new age hip hop. So ke nimsupporte, niwalokhuze niwathenge ama whatever indlela ezobekuthengwa ngayo or othengwa ku-Spotify ke nimsupporte. Njenge sound entsha ayidrophile or icule elisha alikhiphile njenge artist esiyaziyo phela uNadia Nakai. So ke siyabafisela ukuqhubekela phambili ukuthi babe kahle no aka nakuthi makufika leso sikhathi ukuthi babe nabantwana, babe be right futhi bekulungiselele bangabikho bangangeni entweni zokuthi bathole ama misunderstanding ukuthi bangasaboni ngaso linye, ngoba phela into enjalo ziyenzeka la ku social media. Siyanibongela ke we Nadia Nakai, niqhubeke njalo nje. Nanje bushilo ukuthi uzokuthi ukuphukuhlehla ko Twitter nanani ngoba zikwenza ukufaka iinfluence ebedayo. So kulungile naloko, siyezwa ukuthi uzokuthi ukuhlehla, kodwa sinawe sizokusupporta sisonke. Hayi ke nami ke bahlali, ake ngehlikele ngenzasi. Ni like ke ni subscribe, ngiyanithanda. Kuhle kwezithupha ziye kwayini. Ngizoleke nje ngimxobelela izindaba engiyitholayo khona la enkundleni zokuxhumana. Nginithanda. Ulay.